Ay, nya bezi wa gata baga kata Kwa juru kanyo danandan
Okay, now.